Ninjani? Nami ngiyaphila. Igama lami uSilindile wakaShibe, manager wakaTriple M okanye uguide wakaTriple M. Kuqala mina kuqala ngi-explain ukuthi kuyenzakalani ngoTriple M. Because if unga-explaina lokho for about 5 minutes, ama-questions amanye azobe esephendulekile. Then amanye ama-questions abanye abantu bazobahoxisa bangabe besawabuza. Kanjalo sizo-save isikhathi bengakasixoxotheli, niyabona? Alright, now let me explain. UTriple M is doing so well. And Triple M is here to stay forever. So for me it's very important ukuthi ngichaze ukuthi Triple M nje khululeka. Mama uhlele esitulweni ihlala nje uzinze ngesizwe. Hlala nje ukhululeke, Triple M is here. Triple M is doing well. Triple M is going far. Triple M is taking us far. So now, uma ngabe sowuzwileke lokho wakubamba ukuthi ngithe Triple M alright. Let me explain ukuthi sikwi restart. Our current position njengamanje njengo Triple M sikwinto ebizwa ngokuthi u-restart. Yini ke u-restart? Now, u-restart kusho ukuthi siqale sifike kwi-point la kufanele siqale phansi noma siqale kabusha noma siqale kahle. Do you understand? Yini ke uqala kahle? What is expected from us as u-restart? Now, if you read history of Triple M, akhona amanye ama countries ake aba ku restart. Nifundile ngawe ngithi. And lawo ma countries mebese waqalile futhi kabusha, they do well more than before. Baqhubeke kahle. Kodwa ke manje sithichazele umuntu ongazi nje ukuthi yini restart. U restart it means ukuthi sifike lapho sihlukaniselwe ama mavro ethu. Kwathiwa lawa esiwenzile kusukela le la uqale khona ukufikela kwi 29 zika April. Asebizwa ngokuthi ama old mavro, ngamanye amazwi ama mavro amadala asese awakho. That is why wabona noma ungena ku PO wakho yawabona ukuthi unama mavro akudala. The only thing you cannot withdraw, you cannot GH from your old mavro. Uzomela isystem ikuyenzele into ebizwa ukuthi i automatic GH. That means the system bona ngokwabo bazokufakela ama old mavro wakho kwi bank account yakho. That's why kusho singene ku account clean silungise. Mama kunama account ayi 2 lungisa kusale yodwa ngoba system ngeke yazi ukuthi wena namhlanje ufuna ukudrawela kweyiphi angithi. So i position yama old mavro ukuthi azohlala lapho ku PO yakho alinde i system ngaleso sikhathi i system ezo decide ukusifakela wona ama old mavro. Ngizoyichaza indaba yama imali yama old mavro, but now ithingi ithi ke okwamanje thina senzani sisalinde i system. Kufanele si create into ebizwa ngokuthi ama new mavro. Ngamanye amazwi mokhulisa ama new mavro, uyahamba uyo PH wena ufake yakhe imali minimum 100 rand. System is not interested ekubona ukuthi wena unemali eningi, ungafaka imali enkulu noma engakanani. Kuthiwe PH noma imalini kusukela ku 100 rand. As an existing member, by now you should have done iPH yakho 100 rand or lefuna wena ke. Angithi. Enye into esibili efanele uyenze as siku restart uku recruiter. That one is crucial, it's very important. Recruit more people into the system. Why? The system needs fresh blood, fresh people. Ukuthi ikhone ukuqhubeka kahle, ukuthi si iposition esizoba kuyo after the start ibe even better than le ebesikade sikuyona. So ama activities wakho wena njengomember ka Triple M uku PH, fine uzo PH imali ifunwa uwe. Kodwa into ebaluleke kakhulu ekufanele ukuthi wonke umuntu ayoyenza uku recruiter. Faka new people. Now, why is it important? Ubaluleke ngani kuwena okanye izokusiza ngani? Remember I said to you old mavros are been frozen or are been kept. The system will allocate your mavros, your old mavros to you. But as to when and date I don't know. Soon, in about 2 weeks. But you can't sit and wait for your old mavros because I was asked ukuthi wena uzoba kuyiphi group and it. What if uqalwa nge group 1, group 2, group 3 and wena uku group ezongena next month or the other month. So why is it important for you to create new mavros? Number 1, it's going to help you ukuthi this month ube nemali withdraw kuyo because abantu zokuba fake manje all those referral bonuses zingena under new mavros. That means they are available for you to GH noma to withdraw. Sesolana ngithi then imali ozoyifaka khona manje systemini your new PH is going to be available to you in about 2 weeks 14 days for you ukuthi ubuye le systemini uyo GH noma uyo withdraw. So that means u create a new mavros, it's very 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 important for all of us. If you don't create new Mavros, uzowithrowa kuphi khona manje ngo May? Akunalawa uzowithrowa khona ngithi. Bese abawa create ama new Mavros nje ama new Mavros njengabona umshado. Aba register abantu amabona 10 per day. Mese be withdraw abona uzothola 9 minutes triple meeting anginamanje. It's because you don't have new Mavros to GH from. Ngoba uhleli phansi awu recruit abantu abasha. Siyatholana. So kubalulekile kakhulu ukuthi wonke umuntu azicreatele ama new Mavro wakhe ngokuthi a register abantu abasha abone lapha system im createla new referral bonuses. Aphinde ayo PH. Then make phe inyanga or after 2 weeks uyabuyela esistimini uyobheka how much do you have under new Mavros. Then you can GH okanye you can withdraw. Leyo mali ozoyibona under your new Mavros. Ungayi GH as and when you want, just like you are used to. Do you get my point?
Yes.
Now, first understanding ngama new Mavro. Let's go back to ama old Mavro again. Ngithe kuwe isystem has frozen okanye it has kept your old Mavro. Uwabona kuphi ke? When you log in, you click ku Mavro. While the page liqedwe ukuvula, you scroll, you go down to the bottom part of the page. Uzothola yonke imali obukade unayo ebeka develop ngamagama abantu abaningi. Enzansi isihlanganisiwe kwaba yitotal eyodwa. Bese duze kwale total khona igama elithi old Mavro. Okay? Now I want to explain ukuthi imali ezokhokhela thina ama old Mavro wethu izovela phi. This is important. You've got your old Mavro, everybody unama old Mavro wakhe. But now it's a system. Sizowagcina kanje la ama old Mavro lawa. Until nina e South Africa ni restart, that means ni PH kabusha, niphinde ni recruit abantu kabusha. Then sizokwenzani? Si triple M. Ithi triple M izothatha yonke imali esizobe siyenzile. Kuzo create a pool of ama funds amasha. Bese kuyabhekwa ukuthi siyenze malini. Bese kuthathwa 10% from we pool yethu sonke so triple M. 10% from whatever that you have accumulated. Iyathatha le 10% iyokhokhela ama old Mavros so that they can start to release ama old Mavros. Do you understand? Then that means kuma new we are left with 90% ebesiyenzile. Then this 90% is available to us to GH anytime. Okay? So that says the sooner we start with creating the new Mavros, the sooner nabo they start to release the old Mavros. Do you get my point? Because yona le mali yama new Mavros, 10% yayo yiyo elindeleke ukuthi ikhokhele ama old Mavros. So if thina so triple M, if we delay to create ama new Mavros, that means we delaying ourselves to release ama old Mavros. That's why when about ever rate even in 2 weeks they can start to release. But how much have we done thina from 30 ukufikela manje, from 30 to April? Do you get my point? So that means in the important ukuthi ufake emqondweni wakho ukuthi the sooner you start to make ama new Mavros ngoku recruit abantu abasha and also ngoku PH, that means when you are contributing to the system ukuthi khona ukuthola imali to release the old Mavros. Siyatholana ngithi. Now there is this misconception or misunderstanding yokuthi abantu bacabanga ukuthi imali ayibona kwi system yakhe uzokhokhelwa u 10% wayo. Cha, ayikho njalo. Understandings that as fine singabantu ngithi. Ithe i system they're going to use 10% of the entire sum ezobe yenziwe South Africa ukuthi khokhele the first group yabantu bama old Mavro. Phinde kubukwe futhi ukuthi siphinde senza malini, phinde kuthathwe futhi 10% wemali esiyenzile. Ake ngenze isibonelo. Uma ngabe thina si triple M South Africa sonke njengamanje na nje kulenyanga le singayenza imali engango 3 million. Then the system will take 10% of 3 million which is 300,000. Okay? Ithathe lo 300,000 from the 3 million ize ngala ibheke ama old Mavros, then they start to dispatch ama old Mavros as a git using the 300,000 which is 10% yemali esiyenzile. Niyangithola? Hayi ukuthi umuntu nomuntu ubheke iPO yakhe ukuthi ngizonika u 10% wale mali. No. Awunika u 10% yemali yakho. Uyinikwa yonke imali yakhe ebhaliwe ama old Mavro wakho, not just 10% of it. So uma ngabe kuma new Mavros wakho une 500,000 uzoyithola yonke, not i 50,000 which is 10%. Siyazwani? Ngoba abanye abantu bavarithi ukuthi yo yazi mina bengine 1,000 manje bathe sizothola u 10% futhi ngizothola 100,000. No, please. Ayisebenzi kanjalo. That's why abantu befonayo ngithi no sizoyiphendula presentation lento ngoba sengiyikhulume kwezo kwemhlungu mlomo. Read ama news, wonke umuntu une PO ufakelwa ama news akho eze kuwe. The way uthi play mithatha descent ngakhona. Umuntu nomuntu unama news wakhe kwi PO. Read ama news. If I will understand, give yourself time to come to the presentation. Siwa explain sonke ukuthi siwa understand kanjani. Kangithi ngoba nathi mangabe khona into esingayunderstand ukuthi PO we wait ukuthi okay Wednesday kuzoba ne-meeting South Africa all the guiders will be there will ask questions until is understand nathi okunye ekungukuthi bekuxakile ku PO wangithi then we bring that explanation here kule platform ye presentation not over ama phone calls kodwa ngithi abantu abangakaze bajayishe nabantu abaku promotion 40% kuzokhathwa ngabo. Then mina nawe ngoba sihlala si-80 ayishele sizokuthi maybe thina bazosibona kule nyanga ezayo okanye the first 2 weeks ilaba babuye 2 weeks elandelayo nathi kube yithi I don't know. Mina into engifuna ukuku-reassure yona nje ukuthi ayishele sihamba ke si-right nje asinankinga. Abanye abantu bayalalela shema kusibo bonke abantu abangalaleli. Unomshado uchaza kahle last week wathi asiphumeni siyokwenza ama recruiter ama new recruiter ngithi balalela balalelile bahamba nabo nomshado abanye bawenza ke lapho bawenze khona phela ngisa stand away. But let me tell you yazi kungijabulisile ukuthola ama calls nje athi silindile sisizile salalela nomshado sibuya ko recruiter abanye bathi sibuya ko PH already manje bethu sesiyazibona ekuthiwa lezi nje izingama new mafo makusingathinta kuzo within a week. So khona abantu sebefakele imanza kuza ama new mafo. So uma ngabe wena last week azange wamamela ke or bese ufuna ukubona ngabanye shoot so late ngeviki ulate nge 1 week ukreate ama new mafo maybe ke wena ufuna ukuhlala kuze kufike ama old asaza ngithi wonke umuntu une right South Africa wonke umuntu wenza ngendlela afuna ukwenza ngayo but uma ngabe wena ke uyilo othi ufuna ukuhlala alinda ama old mafo ungasibuzi ke maphela inyanga ukuthi wena uGH kuphi. And abona abanye bechisha kuma new wabo wazi ukuthi bawa create kule nyanga that is why bechisha wena uzokuthi ulinda kancane uthi backstage ulinde laba madala ngithi all right now I want to open up these customer questions but before ngivule customer questions ni understand ukuthi restart because you are a triple M member fanele mawuphumela ngaphandle umuntu bekubuza yini restart you must be able to explain ngithi and naloko umuntu omusha yomfaka nayo uzokubuza ukuthi okay ngiyaka understand nje ufaka mina. Mina hayi ngihamba kahle sithi mina because abantu abasha bathinta kangangalutho mara uzokhuza ukuthi wena awakhama old unokhipha nini you should be able to explain that ngoba ngeke kwa control ama questions abantu abazokuza wona ngithi kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi ni understand ukuthi you need to start. Ngifuna manje abantu abazothi maybe buze imibuzo bangasangibuza ukuthi you need to restart sihlelele nesingathi age ngoba lo muntu akangizwanga manje ukuthi restart. Ngifuna nje amanye ama questions angekho ku restart asivumela nalapho kuqala. Ngoba ngifuna ukuthi umuntu bese kuza umbuzo bese ngithi hayi lo mbuzo bese ngiphendule. Hluza kuqala ubheke ukuthi lento ozongibuza yona ayikho yini is it not cut yale nto ngicela ukuyikhasa.
Emela umlungiso omkhulu. Kufunda i-triple M yethu and yithi sizoyiphakamisa sifise le bag la bekhona. Right uma ifika uDecember senzelini ukuthi uDecember makafika. Sifike la ma dreams ethu bese wathi bese nawo. Abese wa accomplishiwe asisebenzene ngoba ngeke siyithole singathi singayisebenzeli asisebenzeleni sihambise phambili iqhubeke ngoba yiphi i-network eke yafana ne-triple M amanye ayafika bese ayathula nje singazi ukuthi kwenzakalani but lena isitshelile ukuthi bhekani sekwenzeka kanje manje asenzeli kanje asisebenzeni.
Igama lami ukwenza lindule hlale 7B bemfuna ukutshela nje ukuthi sebathu benkosi siqhubeke phambili singawomona noma i-social media noma bathini bakhuluma kabi nge-triple M siqhubeke phambili singabalaleli thina siyazi ukuthi into siyenza i-right.
Ngikona sithembu ngihlala
extension 9 ngikama langu ngikona sithembu ngihlala extension 9 ngingenge into engathanda ukuntshelana ukuthi ningasabi abantu ngoba niyazi triple M yasebenzela sihlile kulelo so there's no need to panic yabo so thina si pushing until izikwele endaweni yakho na sidlule manje khona siphambili.
Siyabonga bengishilo hayi asihambi bazalwane. Kuhamba laba ba excuse le kuphela abanye bakahamba bengishilo ke ngathi isikhathi sethu sizoshaya namhlanje ngoba besibhukhe up to 11 o'clock. Amanye ama questions basihlangane khona la next week siwaphendule futhi angeke azaphela ngithi this is a learning curve every day sifunda into entsha then we meet here on Saturday to answer all the questions to clarify this thing uklarifywa not efonini bazalwane ngiyanicela noma ngabe bekuthiwa ngujesu ifoni bengizobe ngingasayibambi ke manje If it's not my produce, it's not my phone number. I'm not going to have a 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 phone number. So I'm going to tell you, if we remember your triple M, own the triple M, make sure you have a Saturday work or for triple M schedule. Every Saturday was a presentation. Then you won't embarrass yourself from a phone number in the Kuru New. I'm going to show you many guys trying to buy a triple M. Sivala in style, the system will make you to Kuruma. Sivala in style, Sarah triple M. Snender, I hate to get to this. It's too long. I'm going to go to triple M.